chopin ni tieko joge nyasaye kendo githo malit ma dhano donje gombo paru koda chiemo maricho matieko ngimagi omiyowa ma Yesu mondo konywa kendo giteko ma jasigu Satan wanaloe kwa tiyo gi gir lwenje duto Nyasaye omiyowa Ele gedmi richo piny Nitieko joge nyasaye Kendo githo malit Madhano donje gombo paru Koda chiemo maricho Matieko ngimagi Omiyowa ma Yesu mondo konywa Kendo giteko ma jasigu Satan Wanaloe kwa tiyo gi gir lwenje duto Nyasaye omiyowa
paru Yesu
Ene jawar magolo richo Ene jalo makelo geno Ene kar konro kwa e piny ka Ene nying ma jochindo luoro Wami nyinge duong Kata e kuyo Kata e mor wami nyinge suduong Wagene pile Watine kadir Machando ngima wawawende ruong
Paru Yesu
Ene jawar magolo richo Ene jalo makelo geno Ene kar konro kwa e piny ka Ene nying ma jochindo luoro Wami nyinge duong Kata e kuyo Kata e mor wami nyinge suduong Wagene pile Watine kadir Machando ngima wawawende ruong Wanyalo bedo gichanro kendo walemo pile To chanro bedore Samoro be wanyalo paro ni nyasachwa okwijwa Macho nyowe nyasaye Koro made watewa rosi nade pile Kawangie ni rudha nite Sa nyasaye no chopi no tip chanro duto Mose chani epi Wanyalo bedo gichanro kendo walemo pile Chandro bedore Samoro be wanyalo paro Ni nyasacho okwijwa Macho nyowe nyasaye Koro made wate morosi nade Pile Kawangie ni rudha nite Sa nyasaye no chopi No tik chandro duto Mose chani epi
Waro Yesu
Ene jawar magolo richo Ene jalo makelo geno Ene kar konro kwa e piny ka Ene nying ma jochindo luoro Wami nyinge duong Kata e kuyo Kata e mor wami nyinge suduong Wagende pile Watine kadir Machando ngima wawawende ruong Ene jawar magolo richo Ene jalo makelo geno Ene kar konro kwa e piny ka Ene nying ma jochindo luoro Wami nyinge duong Kata e kuyo Kata e mor wami nyinge suduong Wagene pile Watine kadir Machando ngima wawawende ruong
Paro Yesu
Ene jawar magolo richo Ene jalo makelo geno Ene kar konro kwa e piny ka Ene nying ma jochindo luoro Wami nyinge duong Kata e kuyo Kata e mor wami nyinge suduong Wagene pile Watine kadir Machando ngima wawawende ruong
Paro Yesu
Ene jawar magolo richo Ene jalo makelo geno Ene kar konro kwa e piny ka Ene nying ma jochindo luoro Wami nyinge duong Kata e kuyo Kata e mor wami nyinge suduong Wagene pile Watine kadir Machando ngima wawawende ruong chiwo banyala chiwo kwe awe ya wapinga tomba ketho lakine aluo banjal manyalo reso ya awe ya wapinga tomba ketho lakine aluo banjal manyalo reso ya Chiwo ngima gikwe manyaka chie Adiera onge jalo maromo gi Yesu Mongeyo chunywa, mongeyo chano kwa Machiwo geno ne jogo maonge geno Machiwo ngima gikwe manyaka chie Chiwo geno ne jogo maonge geno Machiwo ngima gikwe manyaka chie Adiera onge jalo maromo gi Yesu Mongeyo chunywa, mongeyo chandwa kwa Machiwo geno ne jogo maonge geno Machiwo ngima gikwe manyaka chie Adiera onge jalo maromo gi Yesu Mongeyo chunywa, mongeyo chandwa kwa Machiwo geno ne jogo maonge geno Machiwo ngima gikwe manyaka chie Adiera onge jalo maromo gi Yesu Mongeyo chunywa, mongeyo chandwa kwa Machiwo geno ne jogo maonge geno Machiwo ngima gikwe manyaka chie Adiera onge jalo maromo gi Yesu Mongeyo chunywa, mongeyo ogendo ne jogo ma ongegeno machiwo ngima gikwe manyaka chieng'.